Nishikilia tauru mama mai nibeba sika moja
Patrick Kambashi
Kafika nishikilia uruma badi nibeba sika moja
Engineer Papi Kasai
Kafika usinitupe mama
Wana Amza
na kwa nipe
Sonico se bebe, ya copesa la santima.